rumba on the beats. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Niko tuli, baby. Kama maji kwa mtungi. Nyunga puli, baby. Nivute ni ishi ni baki kishungi. Ay, zuhuri, baby. Nibandike, nigande kagundi. Makuli, baby. Nilisha, nishibe kitumbo ndindi. Ukianza ganda, nina yaweza kandani. Kwenye meza suna.